I don't know what it's about. Is it a time traveling musical? I don't know. Is it a musical? I don't know.
It's a musical. There's songs in it. Like, came out
Ray,
when I was
you're
in
just
high
sitting
school.
There. You're just standing
there. Yes, when you tried to hit me, I'm just hitting you with a red pit.
I'm on yellow sharpness.
I'm on purple still.
That's one thing. I wish there was a song for sharpness.
That'd be cool. And it helps everyone around you?
Yeah, that'd be awesome.
Oceans rise, empires fall. Da 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 da